salema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami sumangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami sumangishilana dawu yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Ayikholana buso wami awukholana ilondoloze
Yeah.